Tofauti yangu mimi na wewe ni familia. Lakini issues tuna face ni familia. Tunaweza kuwa yes hatushei nguo. But tuna share the same genes. Lakini unajoka nini zangu na zako ni tofauti. Juu zangu natoa Ideals Men's Collection. Hapa tu wewe.